Sengiyala ekho ne iyasho I liziyo ya mithingi cibo wangithethele izono
sengiyala
ekho ne
iyasho I liziyo ya mithingi
wangithethele
izono
Inhliziyo yami
Amazon Pila, Tolara, Lamu,
and now Pila, where
you go.